asịm ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ụmụnne m, ọdụ ụzọ ihe na-akpọ mere mmadụ onye ndu. Nke izizi, mmadụ iche uche, tụpụta alo wee gboo mkpa. Nke ịbụọ, wee wuru iwu na-achị gị dịka mmadụ. Ekene eme enu, kene ala, kene eke, kene oge, kene afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, ndị ọkpọ na ndị edere, ndị chi ukwu na ichi ihe nta, ndị nze na ọzọ, ndị ndozi ọdịnala Igbo, ụmụ amadi ọha, ohu mmụọ na nnụ mmụọ, ezumezu, asịmochiri nke ochiri ya zere. Abụ ndị ka na-anata ike, mkpụrụ okwu ka m si eje, asị m na ọ ga-adịrị anyị mma n'ụbọchị niile nke ndụ anyị, n'ọfọ ise, ụmụ ibe. Igbo si na ọ na-agba amụ nwoke, ya bụrụ nwoke. Ya kpatara ụwa ji wee mee mmadụ onye ndu. N'ọwụ ụzọ ihe na-abụ mere gị onye ndu. Nke izizi bụ ability to reason, to create out a solution, to solve problem. Ọya mere gị mmadụ. Nke ịbụọ wee wụrụ iwu na-achị gị dịka mmadụ, wee jụọ gị ọgụ onye Igbo. Ị makwa na ịbụ mma nke ndu. A beauty that leads. Ị naghị aghọta n'asụsụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ gị. Igbo na-asụ asụsụ, o nwere ihe Igbo na-asụ. Ihe ahụ Igbo na-asụ bụ ịba uru. Ọ bụrụ Igbo, Igbo bụ identity. Mmadụ anaghị asụ identity ya, mmadụ nwere language ya. Your language as an Igbo, ịba uru. British na-asụ English. German na-asụ Dutch. Spain na-asụ Spanish. Then go up onye Igbo, ị sị na ị na-asụ Igbo. Ihe ị na-asụ bụ ịba uru, asụsụ gị bụ ịba uru. Maka ọwụ na ị ghọtara the meaning of your language, ọ ga-eme okwu ọbụla ị na-ekwu, ị na-aghọta the meaning. But the reason why ị naghị aghọta your language because ihe ahụ ị na-asụ, ihe ị na-akpọ asụsụ gị abụrụ, ihe ị na-akpọ asụsụ gị abụrụ ihe a na-akpọ. Ihe a na-akpọ asụsụ Igbo bụ ịba uru, ọya wụ ihe Igbo na-asụ. If you understand your language, then you can be able to be reasonable. Ị maa na nwoke kwesịrị inwe mmụọ na-achị ya, nwoke kwesịrị inwe iwu na-achị ya. Iwu bụ mmụọ, because anaghị afụ iwu anya. Ọ bụ ịgba ịkpapụta ya n'agwa, ọ pụta ife. Iwu bụ mmụọ. Ị nwee mmụọ na-achị gị, nwee iwu na-achị gị. Ị gụọrọ onwe gị iwu, dịka nwoke. Nwoke kwesịrị inwe iwu, ị gụọrọ onwe gị iwu. Na ị gaghị na-ezu oche, ị gaghị na-atụ asị. Ị gaghị na-ebi na nwunye mmadụ, ị gaghị na-eme ihe ike. Gụọrọ onwe gị iwu dịka mmadụ. Mmadụ ọbụla nọ n'ụwa na-enweghị iwu. Ị ga-awụ ogwu maga na ihe ọchị, chagharị ihe ojii, jigharị. Ihe ọbụla ga-adị gị mma, ihe ọbụla a na-aṅụ aṅụ, ịṅụọ nke ọbụla na-eri eri rie. Ị ghọta gị? Nwaanyị ọbụla fụrụ ịmụ m ya aka, ma ya na-eri ya eri. Ọ bụrụ ya mere gị nwoke. Ihe mere gị nwoke wa ability to reason. Create a solution to solve problem and to have law that guides you. Law ga-restrict gị. Ọ ga-eme gaa across your boundary. Ọ ga-eme ikwu okwu, respect ya okwu gị. Ọ ga-eme gị na mmadụ mee ihe, ịkwaghara onye ahụ. Ọ ga-eme ịsọpụrụ iwu obodo, ọ ga-eme ịsọpụrụ iwu ji ụwa. Maka na ị nwere iwu na-achị gị. Ọ wụ ihe onye kpọsara ka ọ na-ere. Mata amata rata na energy recognizes themselves through vibration. Ọ bụ onye na-eme ka isi emewu ihe gara abịakwute gị. Ị na-asị asị, asị gara abịakwute gị. Ị na-ekwu eziokwu, eziokwu a na-abịakwute gị. So if really you are a man, you have set your own law, your own principle, way of life. Ọya ka ị ga-eji wee nwụọ, ọya ka ị ga-eji wee nwụta, ọya ka ị ga-eji wee hiwe ngwuru gị. Nwoke enweghị iwu na-achị ya, ihe iwu ogwu maga, ihe ọchị chagara, ihe ojii chigara. Ihe ọgwụ ofeke, ihe ọbụla ị hụrụ ị na-eme. Mana nwoke ọbụla kwesịrị ịgụ nwa afọ, maka na nwa afọ na-akpa agwa nwa afọ. So I urge you today as a man, as a human being, create your own standard. Nwaanyị na-ene nwoke anya, ọ bụrụ nwoke na-ene nwaanyị anya. Igbo si gị na egbe na-amaghị akpụ, ụzụ na-amaghị akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Ọ bụrụ na ị nweghị iwu, chọọ ndị nwere iwu, you learn from them, create your own law. Ọ ga-eme nwee respect, ọ ga-eme nwee value. Because nwoke ọbụla kwụ na-enweghị value, ihe nwụ chaff, onye bịa were gị gwere egwuregwu. Create your own law, state your own standard. Ọ ga-eme ifite nso na ihe a na-eme. Ụmụ ibe, asị m ya maara onye ukwu ma maara onye nta mma. Ike onye na-aka gbasara n'ozi ya, ka o rute nwoke aka, rute nwaanyị aka. N'ọfọ ise.